pēhia kē nei ngā tūranga whai mana kua nohoia e kahurangi Areta Koopu. Engari, nōna ka whakamānawatia ki te tohu kairangi, kahurangi ka tino ki te atona ngā kaumahaki.
Areta Koopu.
He whakaawe kāpara e whakaawe awe tonu nei I te ao Māori.
Ako ni ka, ka pai ahau, engari, kei te pai. Tēnei te honore mō, rā, mō mātou katoa.
Nō te rā nei whakawahia o kawatia ai a kahurangi Areta Koopu kua aua atu I te toru te kautau e piko ana te tuara mō te iwi Māori. Ko ia te tumuaki o ngā wāhine Māori toko I te ora te kai komihana mōtika tangata I ngā tau kahuri me te huhua noatu o ona pōtai.
And you know, I never ever noticed. I really did wasn't. I just thought there was something to be done. And I think that that's the thing that happens. And I just think that if we can do something, do it.
Ara noa tunga ngi tūtanga o te kahurangi nei I tōna wā. Hei tāna, koi nei, te tino.
As you might as well say, this is the one. And it's lucky the Queen's not visiting. Could just imagine, all of us would have been visiting the Queen to get my tohu. But I think this is the one that is, it was such a surprise.
I noho a Areta Koopu ki ngā rekereke o ngā wāhine mana nui o te ao Māori pēnei a kahurangi Whina Kupa me kahurangi Mira Sāzi. Ka whāngaitia ki ngā pukenga o te rangatiratanga. Hei tāna he hōnore tēnei mō te hunga, kua riro tītapu.
Particularly Sir Henare Ngata and Ati Lona Ngata. I mean, this is his korowai that I'm wearing and it's just such an honour.
Ko te pātai nui he aha amuri ake nei, ka mutu he aha tana hoatu ki te reanga whakatipu.
Do we have a word in Māori called retirement? I've done most things in mind with what's there for your generation? What am I leaving behind? And is there anybody hanging on to that long rope behind me? Because I really think the succession plan is what it's all about.
Te whakatinanatanga o te kōrero ko tā te wahine rangatira, he whakarangatira, hi te wahine. Te Okiwa McLean, te karere.